abantu ibihumbi 284 n'abantu 189 nibo bazitoza mu ntara ya Makamba. Ibi rero bikaba bimwe mu bishyikirizwa na n'abandi Firemo ajejwe umugwi CEPI muri iyo ntara. Abazitoza nabo akaba ari SNDD, FDD, SNL, IPRONA, COPA 2020, FNL, Sahwanya Frodebu Nyakuri na Sahwanya Frodebu hamwe n'Unani Kira Burundi. Ibi rero hakaba habishikirije kuri uyu munsi hatanguye imyiyamamazo y'imigambwe.
Imigambwe igiye kuhiganwa mwana matora y'ibihumbi 2020 ni SNDD FDD, ni IPRONA, ni SNL, ni Sahwanya Frodebu, Sahwanya Frodebu Nyakuri, ni FNL, ni Urunani Kira Burundi, Urunani COPA 2020, no kuvuga COPA 2020. Abo nibo bagiye guhiganirwa. Umwana matora bagiye guhiganwa, abazohiganwa ku giti cy'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajyanama b'amakomini, umugabo bose ntibazohiganirwa muri ibyo biti bose. Oya,
mu gutandukaniriza cyane cyane abazohiganwa bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu, imigambi ni iyihe? Hanyuma n'abashinga amateka imigambi ni iyihe?
Abagiye guhiganirwa umukuru w'igihugu ni SNDD FDD, ni IPRONA, ni SNL, ni Sahwanya Frodebu, ni abigenga Nahimana Dieudonné, Francis Rohero hamwe na Kira Burundi serukirwa na Domiciano Ndayizeye.
Iyo migambi yose iriho ngaho mu ntara y'Makamba?
Iyo irahari.
Hanyuma mu mashinga y'amateka?
Mu bashinga amateka dufise SNDD FDD, turafise IPRONA, turafise SNL, turafise Sahwanya Frodebu, turafise Frodebu Nyakuri, turafise FNL, turafise uwigenga yitwa Prisca. Abazohiganirwa intebe z'abashinga amateka nabo muri ino ntara ya Makamba. COPA oya, mu makomine naho nyene biratandukanye. Hariho abazohiganwa mu makomine n'abandi batazohiganwayo bivanye n'uko twasanze intonde zitameze neza uko bategereza kuzitondeka. Abo twemereye ni nk'abo nyene mu ino ntara ya Makamba twemereye SNDD FDD, twaremereye IPRONA, twaremereye SNL, twaremereye Sahwanya Frodebu, twaremereye Sahwanya Frodebu n'Inyakuri, twaremereye na FNL. Iyo niyo migambwe igiye kuzohiganirwa intebe z'abajyanama b'amakomini ngaho mu ntara ya Makamba.
Urakoze. Ushobora kutubwira ibiro by'amatora biri muri ino ntara ya Makamba?
Ibiro by'amatora biri muri ino ntara ya Makamba bishika ku 856. Muri komine Kayogoro hari ibiro 175, komine Kibago hariyo 83, komine Mabanda hari 115, komine Makamba hari 174, komine Nyanzarake hari 225, mu gihe muri Vugizo hariyo ibiro by'itora 84. Abazotora mu ntara ya Makamba bashika ku 294 n'abantu 189.
Muravye mubona umutekano na cyane cyane hagati y'abanyamigambi, mumva bimeze gute? Na cyane cyane hagati y'abanywanyi bo mutwita bakiri bato ejo, mumva babanye neza? Bimeze gute
gushika kuri uno mwanya turiko turavugana? Nta gatose turabona, babanye neza kuko ntaho twumva bashamiranye. Reka kabisa n'umutekano mu ino ntara ya Makamba. Ku bijyanye n'itegurwa ry'amatora, umutekano ni wose. Mbere uriko wumviriza, kiretse uyu munsi bariko bikazanura bagenda kutangura kugurura kampanye electorale nkiyamamazo naye handi womengo nta kihari uravye agacerere kahari namatora ariko atunganywa mwituze yego kabisa aha mu ntara no kuvuga nta ntuzeye nta kiranga mwanya cy'ibikorwa baraduhereza oya kiretse se ni defite ni imaze kuduhereza ikiranga bikorwa cyabo mugabo no munsi nabo nta naho baza gukorera mu ino ntara kiretse ko bagiye kugurura uko bavyaho murakoze
ega ibijanye no kwikingira cyangwa se mu corona muri CP mwabitegure gute bizogenda gute muri bihe by'imyamamazo cyangwa ndetse mbere no mu matora
ibijyanye no kwikingira cyakiza coronavirus gihanze isi na hano mu gihugu cyacu hadasigaye kuko amaze kwibonekeza bakeya Imana yaradushoboye kutugirira neza ibitegere ntibiraba umurengera twebwe turikingira nyira nk'uko mwabibonye aho hanze twarasizeho ibikoresho byo gukaraba kandi twaritabiriye amabwirizwa duhabwa n'abaturongoye kugira ngo tugwanye ico kiza mu masesi naho nyene hose twaramaze kubirungikayo no kuvuga binjiye barakaraba kugira ngo twubahirize ibijyanye no kugwanya ico kiza hanyuma ntituramukanye indamukanyo yacu irahari na mahoro tukaba duhejeje
umunsi ubwo muri kampanyi uretse ko haza abantu benshi mwebwe nk'abarongoye se mu ntara hari impanuro mwa maratekereye abanyamigambo kugira ngo bamane bakorane ko bakarabe hari mwamara n'ibuhi
ibyo twama twabivuganye n'umurimo wa misi yose na cyane cyane mwino ntara ya Makamenya kubabura amatara twari intara bama baganiye inama n'abanyamigambwe ab'intwaro icyo kibazo bamaze kuhigirira inama keshi twebwe mbere twasanze atari byo twokongera kuko ni inama nyinshi ziba mwino ntara zigamije kugwanya ikiza corona na cyane cyane zikoreshwa nyakubabura amatari mu ntara ya Makamba ba musitanteri abo bose twama twumvise abo ariko baragirisha inama zigamije kugwanya icyo kiza hanyuma hari n'ikindi kibazo mwari mwabaje muti mbega mwa bino biringo by'amatora hari ikindi muba muri ko murategekanya kugira ngo muhangane mwikingire n'ico kiza coronavirus amatwa dusumira gusa ibikoresho ntibiradushikira mugabo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaramaze kuronsa ibikoresho mu biseni twaravyumvise gusa nibaza ko ariko barikazanara kugira ngo bazobiturose muri ivyo bikorwa twimirije ku igenekezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu kugira ngo abazoba bariko baratwitura na twebwe nyine ubwacu tuzoba duhagarariye icyo gikorwa dushobore kuyikingira ku bwo mugera coronavirus
baravuga umwanya n'ubwo witwa nk'umwanya utandukanye mu wundi utegereje kubaho kugira ngo twikingire icyo kiza mbega nko muri ibintu byo kwiyamamaza cyangwa muri ayo matora hacyo mwategekanije mwabwiye
nabivuze ko basanzwe baragiraniye inama n'intwaro ibyo barabivuganye ko bihagije kandi nabo nyine basanzwe babizi barabizi kuko twese dutwagwa mu gihugu kimwe aho duhabwa amategeko amwe kandi duhamagarirwa kuyakurikiza twese atanu mapuro